Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulaphula siza ke nomcimbi phaa wogoalkeeper phaa kuqela leKaizer Chiefs uMbuzo Mile baphulaphula ke ngonondam nto yokubana ke ingaba naphakathi ke kwayitumele ngikhona nendodana ke yakwaPeters ephaa kuKaizer Chiefs kumfana kona 25 years ingaba kuphakathi kwabo bobabini na umntu ozofuneka avulele ispace ke ugoalkeeper omtsha phaa kuqela leKaizer Chiefs uBrandon Peters ogqiba ukusayinwa kwele qela leKaizer Chiefs ephuma phaa kwezeWits University baphulaphule ngokwendaba ukuthe xa ukujonga ke iKaizer Chiefs nogoalkeeper ke abaninzi umzekelo kunoBrandon Peters phaa kunoyidumele ngikhona kunoDaniel Agbay kunoBruce Former kunoPeters kunobontle Moleko umfana omdala ke naye ke yena kuphaa kwireserve side eKaizer Chiefs wabane nje bemnyusa kwenze nto kubana ke makaqhelane ke ne-senior players kona kubontle Moleko Molepe uphaa ke kwireserve side ke yeqela leKaizer Chiefs baphulaphule uMbuzo Mile phakathi ke kwayidumele ngikhona Daniel Agbay kunye nendodana kaPeters ngomphi na kumele ke avule ispace phaa kuqela leKaizer Chiefs i-legend ke yamakhosi uBrian Baloyi ungenelele wathetha wathi ke kuba phe ekuqaleni kwesizin beke kwakho ke amarha okubana ke uyidumele ngikhona umfana omdala ke uyafunwa phaa liqela lapha ekwata yena ucinga into yokubana ke mhlawumbi ke iKaizer Chiefs isongeza nje la goalkeeper uBrandon Peterson ngokubana ke becinga noba yitubele ngikhona ke bazamkhulula kodwa ke waphinda wathi ngokwenthetho okanye ngokwentetha ke ibiphuma phaa kuStuart Baxter kumqeqesho weKaizer Chiefs wathi yena xa efika ke usenomdla kakhulu usebenze noyitumele ngikhona yiyo loo nto esithi iKaizer Chiefs mayongeza unyaka phaa kuyitumele ngikhona ngoba yena wasebenza kulakhona okhune futhi ke usenomdla kuqhubeleka ke esebenza nokhune ke ngumlomo ke lowo phuma phaa kuStuart Baxter ecela kwimanagement eKaizer Chiefs ukubana ke mayongeza unyaka kucontract kakhune aphinde aqhubeleke neKaizer Chiefs kuthiwa ke ngoku loo nto ke izawuphinda icace uba kuzokwenzeka ntoni ingaba ngukhune ingaba ngu-Agbay ingaba nguPeters umfana omncane ke ozophuma kwaziwa uDaniel Agbay baphulaphula ke siyibeke icaca into yokubana umfana omdala naye kudala ke wadlala ngoba ke sithi sawuthi ukujonga phakathi kakhe nokhune uDaniel Agbay mdala ngokwe-age phaa kuyitumele ngikhune into ethetha ukuthi ke xa kuthiwa ke kuhanjwa ngokwe-age bekumeba noDaniel Agbay akabalwa phaa kwiqela leKaizer Chiefs xa kuthethwa nge-age ngoba ke sithi sawuthi ukujonga i-age zabo zohlukene ukhune semncinci phaa kulaa ndoda neUagbay kodwa ke kuzawuxhomekeka phaa kuStuart Baxter okubana ke yeyiphi indoda ene-experience phakathi kokhune noAgbay azothi mayishiyeke enye ke ivulele abadlali ke abasebancinci kodwa ke ngokothetha kwaBrian Baloyi uthena xa ebona ngoba uyidumele ngikhona kunento yayimfuna phaa ekwata mhlawumbi ke iKaizer Chiefs ingamkhulula kodwa ke waphinda wathi ke kunale nto kaStuart Baxter athi ke ukhune uzamsebenzisa makengezelwe unyaka wonyaka phaa kwicontract yakhe enze baqhubeleke ke neqela leKaizer Chiefs yiyo loo nto ithande banzima ke imeko kayidumele ngikhune kusaza uphinde kuvele uba ke kuzawuthini okanye kwenzeka ntoni malunga ke nekamva ke likayidumele ngikhune baphulaphule ndifuna ke nani ke ningene ke nike nishukuxe le nto yabagoalkeeper abangaka phaa kuKaizer Chiefs uBrandon Peterson uyidumele ngikhune uDaniel Agbay uBruce Former uPeters uBontle Molefe bonke bafolele phaa amakhosi futhi ke ndibangqinele aba bathandi bebhola bebesithi asikho isizathu sokubana ke iKaizer Chiefs isayine la uBrandon Peterson phaa kwiWits University umfana omdala ke uthathe isizini yonke engadlali elindene neKaizer Chiefs phansi kwesandla ke sikaGavin Hunt umanxa ngokuba ke iKaizer Chiefs imsayine mhlawumbi ke uzofumana igame time umfana omdala sazi ngoba ke ukhona uBruce Former ukhona uDaniel Agbay ukhona uTubele Ngkhune ukhona uPeters ukhona uBontle Molefe asikava nto icacayo ngaloo madoda khaningene ke nani baphulaphula ke nike nethu ukuyishukuxa niyetyise nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle ababukeli.